He put on one chuckle home nine. He put on one chuckle home nine. And he put on one chuckle home nine. Can't you make it with your tutu? Iburu machuku nanya, iburu machuku nanya, iburu wange chine kaya, ka chine kerio tuto. Iye mere jisegi humo nanya, abu nihina ewere huna nyiru abuwa, ndi na huma di behana, mano dige sihana la lobi, ya mere njieti ya buu. My brother, Nana. My sister, Nana. Onye nwere okwukwe, Nana. Umu Chineke lei. Ndi bakotara n'ihi Chineke. Mpa nwanne gi nana. Ahule anyi ru abuo n'elowa. Ahule anya okwukwe nta. Ahule anya megide n'elowa. Iburu anke Chukwu. Mmadu ibe gi nana. Iburu Nwachukwu nanya, aji obari ojuta. Iburu onye mbiso, mibu onye mbanole. Ibabulisi poto wale, onitano munu nanya. Iburu onye mbano hom nanya, iburu onye mbise hom nanya. Iburu onye mbato hom nanya. Iburu onye lolo hom nanya. Iburu onye nkwere hom nanya. Iburu onye oguta hom nanya. Iburu onye newi hom nanya.